mana kaka Professor Mukuloso ni wachung inyarwa ngaya mondo wakonye tich. Donge? Nyarwa ngaya ema sani niye tich ene mamwondo unge lwedo mundo ti ikumamo onyalo titi mundo mwondo kutimu ikeche ene maine komsani. Karoli emantire komsani jite Suba South Ka must work with Karoli. Domana kaka Nyarwangaya wayini mundu ti Karoli be mundu ti. The President of the Republic of Kenya must be given an opportunity to work. Don't it? Nikech wangeyo kata jok mayi wakini no magiko. No magiko kine manegin kisirka. Tupor ini suwa sani ni no magi. Sani ka Karoli kelonwa development o Karoli kende odhi loso with the President mondo omi obed gi dongruok kuneno ka yo ni loso weche mag rech ibi losi yore mag kocha cha ibi losi to mana kaka Professor Muko wacho gi sirikal mamalo gi sirikal mapiny gi makore nyaka giti kanyakla achiel donge? Professor, I only wish you and your boss could say this when you are the bosses here. I wish you people can say this, not here, but in front of your party leader, that national government and county government can and must work together.